Sangwa ikaze mwebwe mwese muri ko murakurikirana imbonesha kuri yanyu BTV Burundi kaze murano makuru y'ikirundi mbwira mushikirizwe na jewe Arlette Mugisha akaba agizwe n'ingingo nkuru nkuru uzikwirikira kuri uyu wa 17 imyandagaro niho hatangujwe isekeza byo gukingira ingwara y'ubukangwe nayo abunguruza abantu mu ntara ya Bubanza bamenyesha ko bavana ibujumbura bamenyesha ko bamaze igihe bakora muri ruhombo ndabayikaze mukanya nido jyana makuru dusubiye kubayikaze kandi mwebwe mwese muri ko muradukurikirana nko nari mejeje kubibamenyesha kuri uno wa 17 imyandagaro niho hatangujwe icese isekeza rigira kabiri ryo gukinga ingwara y'ubukangwe ibyo bikaba byashikirijwe n'umushikiranganji w'amagara y'abantu Sylvie Nzeyimana tumukurikira
tugiye gusubira gucandaga mu gihugu cyose abana bose kuva kuba kivuka gushika kuba imyaka indwi mu gice cya kabiri cy'isekeza ryo gucandaga indwara y'ubukangwe nka kujya twabikoze mu gice cya mbere twibukanye ko ibikorwa byo gukingira ibibondo indwara y'ubukangwe byatangujwe na nyene icubahiro umutambukanye wa nyene icubahiro umukuru w'igucacu cy'u Burundi ku igenekerezo rya 10 ruheshi aho hugurugwa isekeza rya mbere ryabaye kuva ku igenekerezo rya 10 gushika ku rya 13 ruheshi umwaka w'2023 twisunze indinganizo mpuzamakungu yo kurandurana n'imizi imigeri itera indwara y'ubukangwe hategerezwa gutunganywa amasekeza atatu gishasha muri risekeza rigira kabiri ryo gukinga indwara y'ubukangwe harateguwe kandi mu gihugu cyose ko abana bazoronswa amama ya vitamine A akingira uruhumyi bakongera bakaronswa ibinini bya albendazole bivura inzoka zo mu nda kiretse mu gisagara cha Bujumbura no mu ntara ya Kirundo na Karusi aho vitamine A na albendazole bisanzwe bironswa abana muri bya bikogwa biri mu kiranga miski ncanco iri sekeza rizotangura guherejo gyerekeye aba bakurikira kuva ku mwana kivuka gushika ku mwana w'imyaka indwi bazoronswa amama y'urucanco rw'ubukangwe kuva ku mwana afise amezi atandatu gushika ku mwana w'amezi 59 bazoronswa amama ya vitamine A akinga indwara y'uruhumyi kuva ku mwana afise umwaka umwe gushika ku ufise imyaka indwi bazoronswa ikinini cha albendazole gikinga inzoka zo mu nda twakire neza rero abacandaga bazoca mu mihani wacu no mu bibanza bisanzwe bihuriramo abantu benshi nk'amasengero amasoko ibituro by'imiduga yunguruza abantu n'ahandi ubushikiranganji bwo kubungabunga amagara y'abantu no kugwanya sida buboneye hakajyo ko guhamagarira abavyeyi bose kwitabira iryo sekeza kugira dukingira abana bacu indwara y'ubukangwe uruhumyi n'inzoka zo mu nda
urunguye ikigo kijeje gukinga ubuziranenge BBN amenyesha ko umurundi wese afise uruhara rwo kugwanya ubusuma bubera ku mastation atanga igitoro n'inkuru ya mugenzi wacu RVC Munyanetse
ngo buri murundi wese arafise uruhara mu kugwanya ingeso mbi y'ubusuma bubera ku mastation adatanga igitoro gikwiye nkuko bivugwa n'urongoye ikigo BBN kijeje ubucungera ubuziranenge Professor Sindayikengera Severa
muri ibi bikorwa turiko turakora twifuza yuko twoshyiramo abantu bose twoshyiramo abajejwe intwaro twoshyiramo ekakira murundi wese kugira ngo yumve ko ibi bikorwa ari ingirakamaro ku muntu wese
abandanya amenyesha n'ibihano bitegekanijwe kuri uwo wese aca kubiri n'amategeko
hajya mubona tujya ku mastasiyo kugira ngo duhashe no kuja turagerageza yuko tugwiza amande muri bukaye kubuheruka amande twagujije n'inchuro 10 ariko ubu turashobora kugwiza n'inchuro nyinshi no kugira ngo duhashe nahandi la base dukorerako irahari haje tugiye kuri stasiyo turavye ivyo baba batwara abantu turashobora kuvuga tuti ubu amande ni 300,000, 500,000 byahura bishika ku miliyoni 5 ariko bamwe baheruka twaragwijije inshuro zine ariko baratanze amande kandi twaravugariye amezi twavugariye n'ubundi barugururiye
ivyo biruko mu gihe acibonekeza bidoga ko bataronswa igitoro gikwiye igihe bagiye kunywesha ku ma station
abunguruza abantu babajana mu igihanga mu ntara ya Bubanza babavana hano mu gisagara cha Bujumbura baridoga ko bamaze igihe kinini bakorera mu ruhombo ni nkuriya mugenzi wacu Benoit Sindayigwanye
abagendesha ivyuma vyongoruza abantu bava mu gisagara cha Bujumbura baje igihanga mu ntara ya Bubanza baridoga ko bakora bahomba kuko ngo iyo bagize urugendo ndogo kugenda no kugaruka basigarana ibihumbi munani gusa ayo nayo akabariyo abatungira imiryango bakayakuramwo nayandi yuguha be na mamodoka
kwibiciro bya leta n'icyo twagayemo cyane uretse gusa yuko bari kubanza gutandukanya tukamirwe no vuga ngo nuzi abaduhaye nibaza ko baduhaye kunuzenya ya bus aya makwaste n'amantu zenye urumva igihanga igitoro kitaragira twapakirira amafaranga ibihumbi bitatu n'amajana atanu bine mu bitumba naho byaciye biduka amafaranga menshi cyane gose tutahombere tuzika ariko rero natwe tukaraba nyine turi buduze bene igihugu kandi tarife yamaze gutanga ko igihanga ari turi amiri sensa umva bicatu na komenga twatugiye gutera intuzi ya mugatwa bize tuzobisaba kugira dutandukanirize kubizanye na taxi zino zitwara abantu bane n'izitwara 18 kurumva mu gihe twitwara abantu bane n'undi twa 18 amafaranga urumva timo dipakira amafaranga amacyo turahombera mu gitorosa kazigo ishobora ko jiri nyuma ari na returu ucisanga uri ukoresheje iritro 5 igihanga urumva izo ni za 20000 ukamva umva ari na returu n'ibihumbi 28 usanga usiga nyumbi bingahe kumbo munane nk'izimodoka ko ari nyishwe bwo ibitoro bya bonete usanga koze nk'ituro zibiri none utanga virus mayanga ku mubose wa namasira se baratudugirije ko amafrofotera abone n'ibintu byose bagiye batuga amadokumenti nyinshi cyane rwose muri transport
abanyagihugu benshi baritiranya iyo babishinze pri y'imodoka yo kuyungura bavuga bisi itwara abantu 18 none bisi itwara abantu 18 nivo atitwara bane umve be yari cyo kimwe ukaza wumva abantu mu guprofitiramo ngo bavuze ngo ibe yo kujiga ngo ni 35 bisi oriya 35 itwara abantu 18 voiture ikagenda igihanga ifise abantu bane umve ibyo bintu byo ku ikindi twebwe tuvira hanye n'igihanga tugira aretu 28000 tugaca tumwe igitoro cha 20000 urumva twebwe dusigana ibihumbi 8 n'ibyo bihumbi 8 uno munsi ipine ryari kuri satranse nkiri rigeze kuri desami amotu se igeze kuri katreve vidage igeze kuri katreve
n'ahandi ho twebwe ego turiko turakora kwa takandi kazi dushaka kuba tworonka twokora mugabo ntidukora twunguka kuko vidage yaraduze mu vidage ni hagati y'ibihumbi 90 muri desomene bivanye n'amatoro umuntu aba yagize maze kwa yaraduze virisema nokuri iratugora tutarose nk'akantu k'akaziko naye n'imbyimiziko mu mucenge batwemera yuko tupakira by'umuceri batubwira ngo nimpaka turondere impapuro natwe kurondera izo mpapuro zo gupakira umuceri twumva bitokunda kubera izo mpapuro bisabwa yuko bazihera mu mezi atatu wazidekera mu mezi atatu ibihumbi ijana
bagasaba leta ko mu kwiga ibiciro byo kwiyunguruza yojira tandukanya imodoka ndende hamwe na ngufi
tukibandanya kuri ibyo by'abakora bahomba abakora ibifungurwa biribwa barinze gukoresha isukari nabo baridoga ko bakora bahomba kuko ngo isukari bakoresha izimbye kandi itanaboneka n'inkuru dukesha kandi mugenzi wacu Benoit Sindayigwanye
abadandaza baganiriye n'imbonesha kure BTV Burundi hirya no hino mu gisagara cha Bujumbura cane cane badandaza ibikozwe mu isukari nk'imikate ibitumbura n'ibindi baridoga ko bakora bahomba ngo kuko isukari yadugijwe igiciro igatako ntinaboneke bagasigura ko bishika bakifashisha ubuki nko mu cayi ubwo nabwo bakaburonka bubazimvye ibica bituma ivyo badandaza babigabanya urugero abakiriya nabo bagahitamwo kubiheba bigatuma baca bahomba ngo ikibabaje nuko niyo ibonetse ica inyegezwa ngo mu kuyironka hakajamwo nkunzi bagaheza bakibaza igituma iyo sukari itaboneka kandi badasiba kuvuga ko iriko iratangwa bakavuga ko abana bato bagiye kwicwa n'umwumwa wo kubura akayi kahora kabafasha mu gitondo
kudahabwa agaciro no kudahembwa agashahara baba bakoreye ni bimwe mu ntambamyi abacungera abantu n'ibintu mu biteramo bakunda kugira ni nkuru ya mgenzi wacu Ange Sherisa Nzeyimana
abajije gucungera abantu n'ibintu mu bunwero mu tambiro ndetse no mu iteramo wakazi kabo n'umwuga nk'iyindi kuko karababeshejeho ariko bahura n'intambamyi nyinshi zitandukanye nkuko twabiyagiwe na bamwe mu basanzwe bakora ako kazi
cyane uvuga ko katubeshejeho kore n'umwuga aje kuvamejeje amashuri kandi kazi ndakora tera kazi ka security tuvuga n'intambamyi nyinshi cyane cyane ku ma evenement hari gihe umuntu amavugaye ko tonda evenement itangura seze umva tudushika ava evenement bitangura gasanga evenement itangura ivendeze gasanga umusekitari akomeke ngaho mu bose nashaka kumuvuza cyakabiri nagiye naho evenement iheze ucyumva ngo terura intebe terura makaziya kandi muri contract twavuganye twe bitarimo
urashobora kuja gukora ahantu bivanye no kunya no bavuganye no mu bose gacusanga uragiye urakoze ntuyembe Changa cyusanga barakubwiye ngo sho yahombye yamayera mwavuga nti bayaguhaye. Mubico nico kibazo. Muri cyo gihe rero twe tudusaba yuko twe turinzwe tuvugana amahera umva ntavyo kuvuga ngo urumva ngo vyahombye kuberiki twe twaje gukaza. Tuba twataye umwanya. Twe turashobora kuva mu hera tuvuze yuko tujye gukora akazi ku security. Kandi urumva yuko kabara akazi kamwe. Ugacusanga urashitseyo ngo terura bire yakora bijya umva muri cyo gihe ubukoze ubuzi bubiri. Ugacusanga wahembewe ka kazi kamwe ku security. Niyo nayo ni impamba. Cobara kugenda ugakora. Oriye yo kugwa ya mayera yawe mu gitondo, ugacusanga bakugiye ngo rindira. Karindira kandi uzi uko wavuye muhira uje gukora ka kazi nyine ubukeneyemo ka gafuki wawe. Mugaba muri jogi ugacusanga ya mayera ntabonitse.
Irambo na Viane ndetse na Gikundiro Clovis bahamagariye abasanzwe batonganya ibiteramo kubaha agaciro mu byo bashoboye.
Nashaka ntira kamu abaruganiza ama evenema kubasaba cyambere ko buhagaciro double wa security kuko evenement iba atamu security hari murabona ingaruka zaho ziba ziba zabategura bije y'abasecurity kuko urashobora kugira evenement yaguhamagaye mu boss hama mugakora evenement heze ugasanga evenement yahumvye cyo kubwira ngo evenement yahumvye asanga mu security na hembwe mugabandi baheme
twagira duhamagarere abantu basanzwe bategura ibiteramo Changi ibintu by'amamanza baba bakeneye security boza barareba nti badutesha gaciro kuko natwe turabantu nk'abandi tubadukeneye kubaho baduha gaciro dukwiriye kuko natwe turaruha mu gihe tuba twafasha umwanya wo kugira idukora umubiri kuko umubiri niho badukundira tudahari nabone barabona uko ari ikintu cova gusa natwe baduha gaciro dukwiriye kuko natwe turabantu nk'abandi mu gihe tuba twavuganya akazi yuko tuje gukora akazi duha twadufaranga twacu batanaturenzire ingereza ko n'ibihuwa tuba twavuganye bose security ni security urinze uja mu yindi mu kandi kazi ko guterura ibiki umva n'ivyo byose bitandukanye n'akazi kiwawe
aba bakora n'umwuga bakabamaza iminsi sora gashavu kabo mu kwidogera abategura ibiteramo kuko bakora ariko bahabwe agashahara bakwiye
Amakuru yacu tuyasozerere mu gisata cy'inkino kuri no munsi niho hatanguye hano mu gisagara cha Bujumbura inkino z'igikombe cy'isi mu rukino rw'amaboko beach volleyball hano mu gisagara cha Bujumbura n'inkuru ya mugenzi wacu Haimo Prospere Niyonkuru
igikombe cy'isi yose cy'umupira Amaguru volleyball ukinigwa ku musenyi bise volleyball beach pro tour cyatanguye kuri no wa 17 imyandagaro mu gisagara cha Bujumbura General de Brigade Police Sergeant Ntakavura arongoye urukino rwa volley mu Burundi arashimishwa n'ingene umunsi wa mbere w'iryo higanwa wagenze inyuma yaho Tanzania itsindiye Ubudagi mu rukino rwa mbere amaseta abiri ku busa
umunsi wa mbere n'ukuvuga neza nibyo uko twari kwavyimbiriye mu ntango negosiko ya cigenda ko mu match yatanguye isaha zine z'umutaga ariko urabona ko match kubera ari bihugu bya bitari bwashike hanze Tanzania zashyizitebye ariko urabona aho bashyize bategeye ko bashike gutsinda twashe dutangura dutetse wa rero match ya mbere itanguye saa munani ama murabonye yuko Tanzania yarije kwivugana Abadagi kandi nabonye ko ari urukino ku rwego rwo hejuru ikindi cyiza ni uko aba bashitsi bacu baje mu rugo bitandukanye bahewe cyane no kubona kuntu umuyaga w'ungaho meze mu cyano meze n'aba ekipe rero yandi yarasigaye inyuma aje gushika umukanya aje gushika ekipe muri Colombia iyo muri Gambia zose zamaze gushika bakeneye nabo nyine bashitse nabo bari mu gatonya mugabo barasanzwe bafite ya qualification ababwiye
Serge Ntakavura arongera akamenyesha ibigiye gukurikira muri izo nkino.
Iyi match muheze kuba ni eliminatoire. Kuvuga n'abantu bari biyandikishije mugabo badafise amanota akwiye kujya mu byo bita main draw. Urerejo azokina ama equipe karo hari gusa. Gusoma n'izi mwabonye kuvuga rero niho ni mu match azotangira ejo saa 3. Ubonye agira icyo bita muzenya yindi preliminary meeting. Ukuvuga ni nka inyo technique yaba tiraje oso ukuvuga eliminatoire ziraheze uhaca batiraje so rero parmi les meilleurs kugira ngo bafixe abazokina match ya mbere ngo mu match ya mbere imiso zikinwa na host country ukuvuga Burundi
mwamenya ko inkino z'isi yose za volleyball ziriko zibera mu Burundi zitabiriwe n'ibihugu 15 bivuye ku migabane ya Afrika, Iburaya, Asia na Amerika y'Epfo
Nino kuri iyo nkuru duce dusuzirira ko ano makuru yacu ariko mu nkundire mbanze ndabasubiremo ingingo nkuru zari ziyagize kuri no wa 17 imyandagaro niho watanguriye isekeza rigira kabiri ryo gukinga ingwara y'ubukangwe nayo abunguruza abantu babakora mu gisagara cya Bujumbura babajana igihanga baridoga ko bamaze iminsi bakora bahomba ndabashimire rero mwebwe mwese mwari ko muradukurikirana ndabasaba kubandanya mukurikirana ibiganiro cyo kumbonesha kuri yanyu BTV Burundi murakoze